Asante.
Awinjo maber ji duto winjo maber kata kuma entie ne joma nobolo ne ombolo bowinjo maber ka kwe gi lamo nyalo bedo e piny en gima ber kata mana jothurwa ka duto winjo maber. Jogo wacho kamano mano to mi mare koro en go makata ko ogik kama imiyene to yudo mana ka gino nosemiye en go. Thank you.